kama wacha mchezo wewe. Angalia mimi. Haya twende na mwana hiyo. Twende. Twende tu. Twende wacha uweze anguka wewe. Twende. Sangwe na vike. I know a pity. I don't know.